ndimi dogi kwaraka mwa endege Aero wanyisi no kimi biro tope nyili Aumiloso ni biro dogi godo turwa Tamoro yoto era mune kuwera kata gigita Kakawe chocha chotiri ambake nutu kia nyame jinga viyo tau